damu ingia ndani.
Ah, okay.
Nice. Falme mnaingia baada ya watu kuingia. Nitatap mkono. Sikia nimetap mkono mwingie. Sawa.
Angalia.
Sawa. Lesson set. Camera is rolling. White shirt close up.
Shingo turn signal.
Yeah.